Ndabahaye ikaze rero mwese kuri tuyagire Vanessa, nk'uko mubibona kuri ayo mafoto Abarundi bavyutse agaturuturu mu mbeho, mu mvura, ariko nubwo hari imbeho n'imvura nyinshi ntivyo babujiye kuvyuka agaturuturu bihutira ku kibuga c'indege muri Kironda daye bagiye gutegera Perezida Umeubahwa ndayishimiye Evariste. Murabona yuko abajenerali bahashitse, abapolisi bari bahashitse, Abarundi basanzwe, abavuzi b'ingoma, abanyagihugu bose bakunda igihugu cyabo, bose basidukanye niyonka baza kumutegera. Nk'uko musanzwe mubizi, murazi ko yari amaze iminsi muri ya nama mpuzamakungu. Ayo nama rero murabona yuko mwarabonye ukuntu yakiriwe, aho yakiriwe neza mu bintu binezereje, kuko uravye imyaka indwi iheze aho Uburundi bwari buri butandukanye n'Uburundi bw'uno munsi. Muri diaspora Abarundi baramwakiriye bo ku mugabane wa Europe, murabona yuko basidukanye niyo nka kumwakira. Nubwo tuzi hariho abari bapanze ngo baze kwigaragambya ngo bari n'ivyo bashika ko, ariko abona ni babanye politike na mvuga abantu amahoro, murabizi neza. Rero ibi ni intambwe nziza ku gihugu cacu, ni intambwe nziza kuri Umeubahwa wa Perezida Evariste. Ibi ni ibintu byiza, ariko ikintu kinezereye n'ukuntu Abarundi basidukanye niyonka gutegera Perezida. Nico kintu kinezereye iyo tubona Abarundi bishimira batabwiwe. Ibi za message nkya zimwe zejo bundi nariko ndidogera n'Abarundi benshi vyababaje ngo sinari kuba ngo nabavuze nabi ko bagiye gutambira umukoroni. Nejo bundi nibaja gutambira umukoroni nyene nzo bavuga hoho mbere nzorondera nayasumba yo navuze kugira ngo bavyumve neza. Ibi nivyo bakwiye gusidukana niyo nkabakora, guko umurundi wese ibi aravyiyumvamo. Ibi intubwira umurundi ngo hagarika akazi wariko nguzoze, oya. Ibi ni ibintu umurundi wese yumvamo. Naje uyo nk'abandi hafi navyuka gaturuturu ngenda, nta n'uwari kurinda kundarika, kuko ni ibintu byiza tubibonamwo inyungu ku gihugu cyacu. Niteka ku Burundi n'Abarundi muri histoire, niteka ryiza. Rero Abarundi kuba bavyutse bakagenda, abakoloneli bakavyuka, umwe wese akagenda yumva ko mu mutima atari byahatiwe, atari karandika message yidoga ngo hanatwe ngo badutegetse kuzoja ukunuku nuku, mugabo ukabona banezerejwe n'igikorwa bagiye gukora. Iki nicyo kiba cyerekana yuko ubu ni bwo bumwe bw'Abarundi. Ubumwe bw'Abarundi ni mu gihe icyo bagiye gukora bose bagihurije ko kandi kikabanezera. Apana proposal ya bamwe babivyigira mu bandi. Ubumwe bw'Abarundi ni mu gihe Abarundi bahurije hamwe bagakora igikorwa kibanezereye. Rero ku by'ukuri jewe mvuga yuko igihugu cyacu uravye aho kiri ubu, yaba uyu mu Perezida Evariste atariko arananizwa na benshi mu bagenerale, murumva no muri bijanye na transportation, abijanye na passport induru zimwe, ariko ivyo ni vy'indi video. Kuvyo kuri yaba atariko arananizwa uyu mu Perezida yosiza koze sino vuga ngo yoshikirije magufuri, guko Tanzania ekonomi yabo basanzwe banadusumbya. N'intuze ya Tanzania iranadusumbya na education, abize muri Tanzania ni beshi, kandi nta ntambara irigeri haba muri Tanzania ngo ibaburizemwo. Hama kandi abatanzania politike yabo iratsimba taye cyane kurusha iy'u Burundi, ariko uravye umwete afise n'ubwira n'umutima mwiza, iyaba bose bari bamushigikiye ku by'ukuri yobaye magufuri w'u Burundi. Nije ndakivuze uko yobaye magufuri w'u Burundi, kukubera ko uravye ukuntu yitaho abanyagihugu, akumva amajwi y'abanyagihugu, abahamagaye akabishura. Perezida w'u Burundi ameze ubu nk'ukora kuri front desk. Ndababwiza ukuri yuko umurundi wese yarungitse message, iyo message yamushikiriye arayikurikirana, barayikurikirana byose bikajya mu buryo. Ni ikintu kikwereka yuko ari Perezida afise umwete wo gukorera Abarundi n'u Burundi, kandi abikora navyishimiye. Pana babandi bahaja mu nzira yo guturatuza abanyagihugu, mu nzira yo kubaturubika, mu nzira yo kubabuza amahoro, oya. Biragaragara yuko akazi ku by'ukuri twamuhaye agakwiriye, abikora nezerewe nubwo ndazi biraruhishije nta muntu numwe indazi kata muntu numwe yokuyumvira ngo kuyobora igihugu n'ikintu cyoroshye ariko inzira ari karabicishamo ni inzira nziza nkahamagara abantu ndi twese tubandanye kumushigikira aho turi mu mutima wacu tubandanye kumushigikira tubandanye kumusengera naba bagenero nabo bikubita gashikweri bamwe muri bo babi bamushigikire bahebe kumunaniza guko sinyungu kuri we gusa sinyungu ku muryango wiwe umugore we n'abana biwe ivyo ari karakora ni inyungu kuri twese barundi waba uri mu gihugu waba uri nyuma y'igihugu waba uri hehe ibikorwa ari karakora president Evariste ni inyungu kuri twese kandi bizozanira iteka n'itekane ku barundi twese aho turi n'umunezero kuri twebwe twese mugire rero ibihe byiza mwese mukore subscribe mukore share mutange ibitekerezo nakagaruka bye.